Ayo kamano wache ko bana twak mano mar ODM kama gintiere. ODM uga uga to we jo Azimio kendgi, Jubilee, Wiper, DAP-K kod Undu chomo kuma ntiere Azimio kar kendgi. Koso gibede ka igero sirkal tesre, to moko kuom jogi nokaw to tere sirkal, to mood mane bunge ma bende in jakanyo oselokore.
Vingene ODM e wuon Azimio. Kaka mi analogy mokwongo cha. Kurango wuogo dhi kanyo. Jok madwa wuogo ochaka ni wuok. Ka gin gi thochgi, giwuok mondo jopiny onegi. To yena nitie gimoro Brenda wacho kama ber kabisa. Capturing parliament, compromising parliament, mano is a problem. Mano waneno e Kenya Kwanza. Kwa tieko niye to ng'iewo wabunge, en gi super majority. To kapok obulo matin niye, speakers ariyo mag the house, kapok odeko all chairs apart from watchdog margi. Ing'eni gik makama ema compromise everything in a country. Makaka wakili wacho ni samoro de gi review committees, one minority committee, makata gimoro rach mwa say no, does not matter, mo be a flaw mo kal. Kuro system no, no bedo corrupted. Mama no should be makata ka kuro nyakewa mambadi kelo bill tikele ne minds mar free to digest and help. Kaka ne wantiere under Kenya Kwanza cha, macha ne, yes. Mao konyo ganda. Omiyo gine court, most of them, I majority of them, or trigger GNCs. Gima dinu waloso ki committee, made wakwero ni mago loko timore. Koro, to your question, onge kuma ODM there, ODM poko wacho, no, odhi kamoro nikech, one way out, one kanyo to stay. Jok mi winyo go koko gi awacho gimoro, nitiere siasa. Nitiere siasa ka nitie joma go koko. Nitiere be joma kawo action. Chieng' ma waneno ka gibet piny ma gindiko ni wan koro wawuok e Azimio. Nikech ka nyathi kidhore gore kucho, timo drill drums, ikwongi nene. Moling, moduog ni koro taol, mianyuka. Imiya mianyuka. Koro waneno ka gikidhore kamano, let them do their game, but wuon Azimio en ODM. Wan ema wan gi poll momako odno. Pok wawacho ni wawuok. Be ok wabi wuok. Ka jomoko wuok, to wuok awuoka.
Aya, iwacho ni weche gi